nye ampa ene ni ji abanti ene oba akware a oba besi akware na kade e hye no no na se bi ne toma nyina wo hunu e won kramofom ne kramoni ba akware a ye fro dapa na se bi se bi mpredu asan ba kokotutu se bi akokonta kade a hye na ni ji na ni ase ere na ebe ere na ebe wi ase ene ji ba ne pente ene kramofo aye fro ase se bi ese in disco ase adwom nko a and say, who knew my numa sebi, sebi, a candidate, a jantra for crambono, and then only a born one came with four ira, I a frassy. Okokaya, some one can't swan essay. Yes, a man for ye, Okokaya, a better assay. Okoza on some, yet ye beca. Mofray, I am ma. Ye beca, mofray, say a metrassa, I am ma, nay, and some quabby a cheap. Of us an antin, who could have been able to answer. Ye miana owosu wo janson na na pro ye be miama ekuro na wu na hoto atima ba wiase na 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 metna asase so gana ha ya santempeni be hunu yen no moto ye di enkramofo wo kra ya mayamu no adentia ye nsuban na eye na kramoni ba e ma nyonko be ma hunu no hoans waware no na kramo ye kramo na kramo ye kramo na hunu se enkramofo ya ye fro na ye sebi ya taratara ho se nwane nkotre e wa bonten na hunu kramoni brante so de nsa to kramoni abayo so a comu no mona bontia de ya my girlfriend in ye ne bin ni ho. No one konzongo kuni sa bi basem me boy ni ye and asam pena ni ne bin ni ho and then abba musuose debe sam na bay and then india na bay and a shina trabe na banzongo ye yure free a mamrenya manye yure free Quran yure free hadis and then abe yaswa and imudia fwano way ahim fwam penny fwam betna ya mas and timpeni de uzongo de shab monsa and then moon common chiris and mure free a Bible can say Jeremiah chapter 6 verse 16 was a monko jina kwa sunamo re na moon bisa te tiatem pono dia wakwa mpano wak na moon faso zongo mpeni ufo zongo ahim fwo sa mure free a monsa mko mko bisa te tiatem pono kwa ya moun anano mbe faso betna sante mwa ya sante mpeni unu wamo ma wamo niji wamo hon wamo subenti ni ya di zongo ma wamo sa mwa eme ye nke mufo mkwa di ano moun kwa kasa kwa ano na sana nke mufo maya she traza moun kantre ye sana nke mufo maya ya ye fro ni ye bon kene e bo a ye fro ase e jomu a moun kantre sana nke mufo maya e bubo e jomai e nyem ansan ya waro ma moun kantre adenti ne ure fri ya mamre ye ure fri Quran re na bayan so ni mudi ebe ni yesu ya mana aburo so ahin fomu wai ma na fomu wai maka manu atum moun ko bisa na nana metna sase so ni mudi en chile chile ben no mudi man zongo fo manti na zongo ni abaya bi abu adye zongo ni abaya bi afere adye na zongo ni abran tebi ansu bu adye chere ben zongo fo mpeni fo ni mudi fo metna se santiman mu hanu mo kane no ni mudi ben chile chile ben e na malan fo ne de man zongo fo ntia na zongo ni abaya bi afere adye na zongo ni abran tebi ansu bu adye na ni mudi en chile chile ben ya e na tin zongo na ntoko hunu e na me na me yesu masi na me faila na me sunna na me mahmedia ntia nya moden Quran is in al din in Allah al islam indeed the acceptable religion in the face of Allah is Islam totally submitting yourself to the will of Allah wa say al yawma akmantu lakum dinakum wa atmantu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam madina wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasmu bihablillahi jami'a wa la tafaruhu utufu yangopona kasa chere wa Quran muno unyame ankase Quran muno yentiti yentem yemma wa dombre yentem sanso komshani si la yuminu na hadikum hatta yuhibbalahi ma yuhibli nafsi ntokwa be na ba yenso na ye wede fi Quran chere chere na ye di ntokwa hunu ba yenso man zongo mrante asaye abayo na yesu nani nso na dwaman sin wo bia wo zongo wo yesu nani nso wo yenyi san mien san na guo wo yesu nani nso wo tre na wo tifie nso ni kunu ye nkasa asemi nchira braiwa na ma wo ngai abrante ni yesu nani nso wo ye rasta komjene de sane betreye abrante no yesunna so ye kan wi president a ye wono a wonzongo abrante no yesunna aso ge ya abai kwashim ya jetum de sumbie ni asase so o se innal din in the law al islam indeed the acceptable religion in the face of Allah is Islam now you can never be a Muslim wa abra won practice sunna but enye so kan sam yesunna na no anono we are sunnah, practice sunnah. Sunnah according to practice, not sunnah just by mouth. And you are not a Canadian. No moment, and the young can of French and Zongo from Rantian and Mayanti, and then it dreams of Minyakas and your sunnah and one on no men are mere Akhil Sunnah Wally Jama, and so a boy Jamai. Hey, Jawa Jaman, a Jaman, a dubuque gem. And you are not now the Kayan, and we are Halil Sunnah. Sunna kyerɛ sɛ mambo adwaman la takrabu zina innahu kanat fa'ishatan wa sa'a sabila. Mambɛn adwaman, don't even go near to it. And pɛ sɛ wɔbɔ adwaman no na ɛyɛ wɔ sɛ yɛ kwan wo bɔ adwaman a wɔ sɛ yɛ sunna. Onyankopɔn sɛ iza zulzilat ardu zilzalaha wa akhrajat ardu wa asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Onyankopɔn sɛ da asase bɛ woso woso atwatoɔ no asase bɛ da abɔdeɛ biara ɛhyɛ asase ase adia manipa nyina ahunu ti bɔne bi a wadi ɛhyɛ asase ase bia no ɛbɛpia aba woso yi nkwadaa mmiɛnsa de agu toilet mu akuo ma hyɛte afima secondary school ɛna ɔnam islamic senior high woso yɛ sunna ni nimodeɛ nkyerɛkyerɛ bɛn na maalɔmfoɔ no bɛtena asɛre bible sɛ yɛnsan kɔ yɛkyiri sɛ yɛwerɛ afiri a we should go back to our root yɛnsan kɔ yɛkyiri yɛnkɔ asantefoɔ mu yɛna nanom bɛtena aseɛ no kyerɛkyerɛ bɛn na ɔmode ma asantefoɔ yɛ ananka asantefoɔ sɛbi na wɔnom som nyame na ɔnom buadeɛ na ɔnom pɛ adwuma na ɔmo fɛre adeɛ na ɔmo wɔdɔ wɔ tema yɛ nti ɔma abusua bi atumi bɛtena asantema mu no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ bɛn a na ɛba ne sɛ ne ne de yɛwerɛ afiri asɔfoɔ no wai maalamfo yɛwɔ asantemam yɛwɔi tɔkɔ na aka yɛn korane sɛ ewiase asetena no ɛyɛ agodie ɛsan yɛ afɛfɛdeɛ ɛsan yɛ anigyeɛ ɔsɛ ɛsan yɛ anigyeɛ na saa anigyeɛ no ɛna ama nnipa yɛayera firi yɛakwan mu yɛ yɛnhunu baabi a yɛde yɛ ho bɛtoɔ ɔsɛ wazina watafakum bainakum Otun fo nyango pon se. Esan ya honhoa hoa. Ai menius masi. Obi abese ye bo ne dia honhoa hoa nti. Obi apese ye kwa hoa no. E kase wono ni maalam. Wono waji din. Wono kase ye tie no. Wono ye asumasi. Wono ko suade wa ha. Wono ko maka. Wono ko saudi. Wono ko jordan. Ti wa hotia sentiment mo hoti kumasi a woni passport okra no. Wo de onye maalam nti ye kase ye wo se wo ye din. Ahonhoa hoa. Ntade akese ye. Wono ba ne chenkwa. Obi ne so chene de manu wo. Nti ye nya odan. Wono nko ano wo ka kese e wato ka e na wasi fie e na waye sei enti enya odan aha enti den sikani be na wo enti yede ni sika kwaja no wo sikani be na wo ese ne ntade na efe dodo enti yede ntade na kwese na mena mu yede nwira na ebe chechere wo enwira na ede be chechere me aho aho na yede 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 kwa hin wo na ate kasa dodo enti enya odan wo sue ni mudie ni nyina ni mudie ni ni onipa Owo nimudie e wa ade bi huno de ade ne ye adwuma ono nimudie ni embo adwaman so ye adwamanfo wo wo kwesua Quran is me embo adwaman so ye adwamanfo Quran is atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun Muna mo sheni paso munya papa na munja bone na mo modie bone na mo sheni paso munja no eno na mugusu moye otantsao na amfusakum eno na mugusu moye wa antum tatluna alkitab na bone na mo ye na mo kasamanfo nya enja ya modie moye no mo so na munim enwoma no mo na munim qur'an mo na mo kan qur'an afala taqilun ti agena na nya djuma na